uyaphuma awunomu yangena esa sepirango mpano zohola ai ai shona pantsi ai relax kala pantsi uyaphuma awunomu yangena esa sepirango mpano zohola ai ai shona pantsi ai relax kala pantsi.
No professor yabona namhlasi fake libuka indaba kaPalisa angazi uyangcrossa or uyangvila or uyangbhayizisa Palisa wavile wanyamalala qeda kumbusisa phela lezi komite phezulu elithatha inqumo azange ngambona umfokala ngefake ibuko awu ugijimisa idola lo namhlanje ufike emadodeni ukhombe eceleni ke namhlanje ngiphethe umkhonzeni awubesekusele kancane nje ukuthi ngimhole uPalisa awubesekusele kancane nje ukuthi ngimhole uPalisa
Ish, 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 ish
Bruce.
Bayang Pigel. Kada basi nzo bafutela. ne TKZ esikhathele umasimbela.
Yeah.
Yampapati sangomlilo.
And 440 rang.
Uyawabona ke namacheri ayangisukela.
Ayangisukela. Ayangisukela. Ayangisukela.
So akoba nje besikela. House blow a man song as groove a song that I am shitting. Asehamba nalenkinsela. Angubukanisa no love ayangibikela.
Ayangibikela. Ayangibikela. Ayangibikela.
Andawazinzo wafuthela. TKZ esikhathele umasimbela. Yampapatisa ngomlilo.
Njalo ngeweekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahlela ahambe. Njalo ngeweekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahlela ahambe.
Shomjida wa matofu na tenfofu wakadirango. Funumtana on tofu tofu. Jengo pisnek. So hlangane marenge. Jengo brigade. Come on. This is
you awe.
Jengo dibong.
Tina soba vele.
Uyawabona ke la machiri ayasize.
Ayasize. Ayasize. Ayasize.
Asekonde jengo tuge. Pity pity phone, call back nama SMS. Yawabona nama MMS. Yabantwana sebefuna nama PS.
Utshala bobuningi kanje.
Njalo ke weekend nama genge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahlela ahambe. Njalo ke weekend nama genge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahlela ahambe. Njalo ke weekend amantombazane alahlela ahambe. Njalo ngeweekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane alahlela ahambe.
Machiri ayangisukela.
Ayangisukela. Ayangisukela. Ayangisukela.
So akoba nje besikela. House blow a man song as groove a song that I am shitting. Asehamba nalenkinsela. Angubukanisa no love ayangibikela.
Ayangibikela. Ayangibikela. Ayangibikela.
Andawazinzo wafuthela. Ne TKZ esikhathele umasimbela. Yampapatisa ngomlilo.
Njalo ke weekend namagenge ami. Hlangane ekwarini sidle imali yami. Sipekeje sipekeje amantombazane. Alahlela ahambe. Njalo ke weekend namagenge ami.